Wonderful, media ni monyam piece ma obi biara wotemenka medini sofo panyini kofi Nkwantabisa amedan Nkwantabisa prayer grounds ano me headquarters ewo Kumasi Kenya se bosore me wo branch ewo Bono Mantemu Sunyai to be precise me sawo third branches ana third branch no enso so ewo ahafo emem Mene woka sei mebe denwura de Nyankopon tirimu po edidi a kyerɛ o my Ghana. Dear me papa Jesus Christ of Nazareth adane di a kyerɛ me. Ana mebe bedi a kyerɛ me my Ghana. Dear Israel Nyankopon dombere ma patako agye kon abobɔ amowi so ba tampato kwa fɛ Nyankopon. Wiase nyina hene wadane di no mebe bedi a kyerɛ o my Ghana. O my Ghana nkwaso. Asante man kwaso, bono man kwaso, man tembi ya ushe mifri so nkwaso. Wati uriki kira ure bre nguma so nkwaso. Ye man penyina hudua etna kunyaso nkwaso. O man penyina wati abengu akesie nkwaso. Emreshe begafuo nkwaso. Gana etitiri abrimpon ekunyini adishiyeni abrimpon nkwaso. Midini odifo kufi Nkwantabisa. Mibede uradi nyanko pontiri mupo edi achara o my Gana. A year 2022, I die a new moon. Between Finchy and Pimmy, a new and a duo, new me, and no, I be with a moon. And a day, I'm said to do an enim, and I a 27th December 2021. And preppy, no, a defo bebre, dare, and then uncle pointed him upon D. A year 31st December. Meboa, Sana do do an akai. Sana do na jitun. And ne a year 27th December 2021. Ah, and ne ye juada anopei. E ye, e nyumbre, e ne juadei. Awa temen keng. Mebe de ure de nyanko pointiri mupoe di achero. De Jesus Christ of Nazareth. O sheme nu umie nu kwaso. Ema ye didi men. De ure de nyanko pointa dana di. Mebe dana didi achro. Midini odifu kofi Nkwantabisa. Ame dan Nkwantabisa prayer grounds ano. Ame headquarters ewo Kumasi. Kenya ase bosore ena meka sayin. Mepa achro. Badwemba. Benya enseni. Etitiri. Adishye. Ekunini abrempon. Amonya akwenya. Esheme. Ewo internet noso. Titiri, miyankasa mi Facebook page. Eye Prophet Kofi Nkwantabisa Facebook page. Awo shemin. Wa yinshira. Ene mebe mo wohunu diye uradia ka. Eni diye besi 2022 eda yenimu. Ebe se don shiri bakuwa chemu imedbe to. Mi Facebook page se ene me den uradi trimu po. Edi achire wiyaseni ama ansayin. Onye bi e de beto ho e bi no mo frɛ me telephone so e odifo ye srɛw e me kasa na ade e koso o man Ghana ene wo kasa na asofo ni bi no kasa e bo ni pa hu asofo ni bi kasa na e wura GP ato ye nsa frɛ ho na ye wura GP danta na sinema adofo no me ye onyankopon difo ye kase odifo a odifo ene hwan me pa cho tie ni ye Odifo ne de wode urade nyankopon tirimu po adi. Urade nyankopon ne kasa ano ne ano. Obi frɛ modifo emprepi no, adifo ne de nkomhye ba ya na ehu. Nkomhye binum de ba, ayɛ nkomhye bɔne. Epa cho tie ne ye. Anya nkomhye bɔne. Sɛ urade nyankopon ayɛ adom. Na hunu de da wanim sɛ ɛnyɛ. Ne utu mwana mwoma ne buwa wa eye. Patro tiye niye. Se uradi nyanko ponye wa dom. na wo dai de hinta di kirewo sebeya ebesi wo ya awurade ma wo hunu de da wanim enye na wutu ho na mon pene pomasi bre wutu ho na mon epe ho akwanchire pa ne boni ne sei adofono abusuya de awurade aka meka kirewo me wo jes sima enum aburo sokura ye sima du obre na me sere wo no sima num na me pesa me na wo kasa aburo sokura ye sima du na tie ni ye de awurade aka na me beka kirewo de ye no ye ntase mfa mo ye bo de nye no ye mpene pomasi bre na ye mo ho ban tie sebi eburu sebi enyado ewi ase no kure eye ba akope no kure so ne kane ekuta nipa esum enuru nipa wa abrabo mu da ade urade aka no na waka onipa ntumi sesa no de onyankopon tete kwanfro onyankopon mo yisi oba tampa aka no na waka de urade ada na di no akere me kofi Nkwantabisa no ene me bi di akere wi ase me bi di akere Ghana ene ye 27th December 2021 Monday ena me no wukasa ebra Ghana anasa me bra mi wo mu no nan abo apa ho meet ya dia nan num se me bre ne ye papa break uta me no no nan abo apa ho meet ya dia nan num de awurade nyankopon aka ada na di ena me be da na di a kire nipa ene di ase ama nipa ne amansan ene adasan yen hu ni se tete kwanfra nyankopon owo nipa de ma wo de nye no ye mpene pomasi bre de ye no ye ntase na awurade abasa ba ye kese emprepi se onyankopon nam ne difo bi so kasa onyankopon nam ne sempa kani bi so ni na fona na koa bi so kasa adofo no me pese onipa tena se no tase nsem no enye de asi ena me beka ho asem de wo ye nim ema ye me de awurade aka na me beka da akye asem akira mansan nipa ntie ni ye ha maya brazundaya sasa titi nyankopon no efa difo ni mu kasa titi nyankopon mo wiso batampa elia nyankopon Elijah mazunda ya kama baraka zuberkizaya mazibra kayanda ya baraka mazunda ra baraba le baba zunda ya kama zinda ya tudi bigazinda urade abofo bi sane sunsun be ye adwuma urade be kasa de urade aka no waka onipa ntumi sesa nyankopon adwene na onu pantu mi nkyere die wo nyankopon yo na de awurade aka no na waka nsanse yaka ye ho ntama pa ye ho akyi se ebe ye nyame dwuma wo no krem tumi diom akukudrom ko si se odoman ko abeto ne nsa afraye se de safani angoma ne ka no se awurade se mimi nu mienu enyi nyankopon aya ya nsori nyame anhye na nimonyama obema mosia mpo ayinaye midi no di fo kofi Nkwantabisa hey onipa ntumi sesa nyankopon adwene ana onipa di onyame aka no onipa ntumi sesa no baya ka bazibriki yanda ya baya Bazunda ya, mabazibriki yanda ya, mabrebe zinda ya kama zumba kaba zibriki yanda zizi bababori baga zinda ya. Ileja, bayazu ya to ya baya 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 zibirebebebebebe bazunda. Omae gana ntieni, omae gana ntieni ye. Midino odifu Nkwantabisa, shawu breno, eneye 27th December. Emprepi no sa me da urade nyankopon tirimu po na me ka de urade aka ebrum finhie dunie na edi sunsun ne ma gu fom ya da urade nyankopon tirimu po adi dodo na tie de urade wode ma o man ne de da nipa nim emfinhie ano de twatoo eye 31st but na 27th Me mani pa hu ni se me kuta tumi kura sunsun. Ne di tumi ni sunsun. Ana ye sunsun niema. Sebiye nya du sebiye ku ye pa be hu nti ne chechere boa. Wote uri kikra ure bre ngoma so dis ye konkro ne ko fin Nkwantabisa. Ni pantien ye ne ni panhye no so se me ye se me dransa na me ba asase so. Ni person hye no so ni pantie. Me nya ni pakan. Mi kuta bribi me wo bibi ni pantie. Nsema me bechira manse nyinara. Mabesha me kokuam. Me ne wo kasai. Esanse yesunsuma dwumanti. Akokura mabetena baabi. Ana me de hyanya betena baabi na metim. Nsema me brosu ne 27th December 2021. Se sansem yi ansi. Ehun frama mo. Yamfa yeni ehunu. Yamfa ya so antia miko fi Nkwantabisa ye ntwa miti anu tina mabetena abefo kwantempon ana abefo ntentan internet ne so internet akosi broni aye ne se oman internet akosi broni aye ne se ekuro sebi enya do oman ani ne kuro ani bia ne wobetumi ayera ntia abefo kwantempon video we be da hatel se ewiase besen Semene wo kasai mi yifri home pa obi be kope de ato ho tini pantie today message I a prophecy about 2022 oh my god anyina ye za 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 baziba maziba baba tori bazunda ya maraka ndore beba mazinda ra bara 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 ileja bayando ya bazunda Nipantien ye. Se urade sunsum ne urade bofo sane e da urade trimo podi kan de urade aka. Wenye ni pasam weye de sunsum esane. Weye de honhom na ye adwuma nipantien ni ye. Oh my Ghana. Me ye odifo Nkwantabisa na make asai. Nipantien de sunsum ne kachira mansan. Nipantien de sunsum ne kachira oman no. Ayan finchiam pim mienu pa yazu bakaya. Ani edionu mienu 2022 eda ye nimu. Oman Ghana, ensema wo oman Ghana enimu no. Ebinye. Na oman Ghana Awurade Nyankopɔn bɔ soro bɔ asase adana didi akyerɛ me. Akwamfo ranfo ebe fa Ghana akwantempone miamia bi agye aboso enti yewura IGP abambofo wo oman Ghana abambofo ewo oman Ghana amu sadom sahene ni yewura IGP omane homane so na abambofo anyiri wo mutan mu ewo akwamfo ranfo so Akramforamfo betu oman Ghana so sa titiri ye gedibia ya kwantempon so miamia enyapade ani sika wo oman Ghana abambofo enyere yetamu biu mrese begani bia nani edene na obono ho modene oye bema oman ni behere no mayazu briki yandaya Akwanya bia wo waso bon ho ban bia wo nto na mo mo no ho ban. Mrehyɛ bedwani a wo ye bɛma. Obon ho modene. Owo nyuma bebre. O ye bɛma. Pa ya zibrikia. Zo ya anda ya matobreka subrikia. Nipa no fo nyini gyramani so sa. Samrehyɛ bedwani ne ye nipa tuntum. O ye nipa Ghana. Eni pa utumika sakura ni no. Obono humo dini yye wa my Ghana. Uyi mrashebe gya juma na ton chenya. Owo nankase ni nyuma bebre. Bazi ya kanda ya bazi biriki ya da. Wabie bie nyuma bebre wa my Ghana. Oma yine bashere no. Hey, ni pentye de sunsubneka. nipa adasa entie die sunsum neka mrase bedwani bi wo man Ghana tie niye Ghana entie ye mrase bedwani bi oye tuntum oye bema obono ho modene wa biabie nwuma hudo bebre wo man Ghana owo kasa fidie wo Ghana ha wo kasa mfonyiri wo Ghana ha oman ne behwere no oman ne behwere no ontua na mo so bitemenka ommo samra shebedwani no fa video ne mane sam min Nkwantabisa me say hey kruwa bi afirato ntua ommo no ho ban ommo no ho ban emu odene mano minim ba bi obetimi afa baby obetimi abono ho ban ye kru wa na firato obanyansa fo mfa nko adwendwenim obanyansa fo mfa nko adwendwenim ba yazi birkia mazunda e kabara bazubriki gana ye dwedi bia ice ye market ni bi market bi jada ho ice e jada ho Maya zanda ya mazanda mabaka zu baga zibriki zibriki ya zanda ya baga zu azaba baba 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 baba. Ba zanda ya kazubriki ndaya. Ejadi damiyami ya wa Ghana. Omai Ghana. Mi huna ni suwa di hunu bofo ne bieme ni. Ne sunsu mde deme namsa. Bofo ne di mafe humu. Aish. Aish, mi huse ejada ho. Ho, abambo fone wana owo mwa kwenye sobe breja nasi. Dimri katente. Abia ajense mu. Ajense mu. Inyapadie ne seisei. Inyapadie ne seisei. Amanfo inyapadie ne seisei. Aish, mazanda ya ba. Bazunda kabra, bazunda kabra. Ash. Amanfo nyapadie ne sei. Amanfo nyapadie ne shi sei. Amanfo nyapadie ne shi sei. Obio we japadie bi anshase mwone japadie hobayin. Ene ye 27th December 2021 mekasachire omayeno. Mekasachire omayeno. Mekasachire wiyase. Mekasachire wiyase. Mekasachire Ghana. Kaish. Bayanda ya ba mazamba, bazuba kaba, zanda ya kaba. A domine mo mu hobai. Nipa wa jinga mi sunsum di. Wa ji tradiam po tu mini tradiam po hum di omon hobai. Nipa mo hobai ni one japa di hobai. Ash. Me pacho so yo batai. Uya o fu. Ash. Kash. Azaba baba baba baba. Ghana bambo fo ma omu homene so. Ghana bambo fo ema omu homene so. Ghana abaybo fo ema omu homene so. Ghana abaybo fo ema omu homene so. Abaybo fo ema omu homene so. Yen boda boda wo Ghana no. Abaybo fo ma omu homene so ye. Abaybo fo ma omu homene so ye. Abaybo fo ma omu homene so ye. Asembi na mkwa mu ba. Sun sun ni dana di chireme. Emo fra yira yira ebe pie. Ewa omae ni mu. Emo fra yira yira ebe koso omae Ghana. Mepacha uyo ufo, uyo batan, uyo oshefuo. Emo fra mo, abambofo mo, emo fra humbayin. Abambofo, awufo, ashefuo. Eish, mumoma ni nko momanke tuwa hon. Mumoma ni nko momanke tuwa hon. Bazanda rabaraba, zunda ya baraba, kabaraba, zinda rabaraba. 2022 e daye ni muno. Omaini mu baye dene, ekonomi samu baye dene, nenso urade wa yana faa. Waini niye bedie siye. Enye mabe man humne so. Enye mabe kosuru omae Ghana. Nipa be suo hiya, nipa be suo hochere. Nenso die owo nyanko pono. Die owo Christ no. O nyanko poni ni bedini ye. O nyanko poni ni bedini ye. O nyankopon ni bedini ye. etututu obi akoso etututu obi esisunsumu ebe pie honamu abambofo afia ye besimu wa adwuma ye abambofo mu wa adwuma ye abambofo mu wa adwuma ye momam homne so gana abambofo yem boda boda no so me pacho momam homne so muntima wo man no munye adwuma dimfa ma wo man no de awurade nyankropo teto kon fro nyankropo amoyi so batampato ko fe nyankropo wiase nyina hene de wode ne dina me bitraman sign no de israel nyankropo teto do man kuma amoyi so batampato ko fe nyankropo wiase nyina hene pata kwanji kwa bo bo de wode ne dina me dane de akere o man no ba yanda ya baraba ba sundara baraba ash kasa fidie bi agidi wo man gana jato kasa fidie bi agidi wo gana ash 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 mechere radio station fm station bi jada ho fm station bi jada ho fm station bi jada ho ash 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 ba yanda barabara barabara fm station bi jada ho meni so ade hunumu sunsun na dane di akere me 2022 aye be wuramu fm station kase bi wo gana ha eje beto ho abambofo ma omu ho meni so mazunda barabara barabara ba sibriki yanda bazinda matorobo bazinda bakabara bazunda barabara deura dia da de na me be dia chere o man no we ye die ABC 2022 Jesus Christ awrade jo man tradiam po jo man se mini suo eduru animu a awrade jo man gana Bayan torobo mazinda rabaraba kaborobo zinda rabaraba manda rabaraba hinda rabaraba zibre bire 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 Jesus Raja Bayazi Biriki Yandara Bara 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 Bara. Ah, Ghana Central Four. Ghana Central Four. Ghana Central Four. Ghana Central Four. Central Nibaya. Central Nibaya. Ice. Central Four. Bye bye. Then a near Bri Centurinian and near Bri. Oman Homain. Oh, Shabara Bara Bara Bara. Centurinian and near Bri. Oman Homain. And Frimper to Wuhan. Oman hoba in flimpe to woho. Ba ya za 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 za. Nse mkile yene niya bre. Oman hoba in. Sense mo jumane edene. Ahon hum. Ani ahon hum ahuduo. Ebe tun se mkile fobi num susa. Hey ba zibriki ya. Mo jumane edene. Sense sunsun sembi kuro mu dinu hone mu. Ba ya zibri bri bri. Ni petye se mi yo. Dia want to wanna mo mo no ho ban me sin sama me bechre wo man no sin sem we ya happy a o my god na yentwa miti baya ze 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 ya mi din odi fo ko fi nkwantabisa ba zebreke yandara baraba zundara kamatoro ba gazubreke ai sofo pom bi hey asem kese bi beto no asem kese bi beto no Asem kesiye bi betono on to me nya ho hwe. Guys. Kruwa na ye ma. Gana do mani be hunu. Gana do ma sobete. Asem na si because kruwa na ye ma wo sunsumu. Ebe pie ho na makamreti ya bi. Cash. Ba zanda da 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 da. Ba zubrikin da da bra ba zunda da bra ba. Ma ya zubrikin da. Ah. Me pacho obi tie me. On saka video yi na ani die ni aho brase akwan so ash obinim otumfo eba mu hini a ka kire na mese me se na na mpetwa di ampo bible obinim asante mantamu opem so otumfo ba mu hini obinim otumfo ba mu hini a ontu na mo mpetwa di ampo nsem bible na na ntu na mo ompa otwa di ampo nsem bible Mean to mean can it pain sen an amehume, but won't to anamo. And yemanun si bonne, and find ye ni pasem. Other sentien ye nada sanchanoso. Du pombies in itrasi. Du pombies in itrasi. Du pombies in itrasi. Du pombies in itrasi. Eish! Sa o my gana, and ye da ponda mako mako nai ensi ho. Muntien ye. Sa o my gana enyi da pon na mako mako enan mi kire atifi atoye apoye ene anafo 4 days yen declare enyi ama o my na hey gana yen ti asempa Dupont kese biye sinitrasi. Diebe time sum duyane yon mine mpaibo. Diebe time diyama yon mine sum. Se a mine intimye nyi da ponda mako mako nain e si ho. E su anfre Israel te to doman kuma nyanko ponwa. Ba zunda kaba. A mine inti asempa. 2022 a yebe ure mui. Ene ye 27th December 2021. Akatona bro ni ewura 2022 oman ni nyina yie ewo sunsumu no gana nyina yie sa oman na nyi da ponda makomako na yansi ho ensu amfre tete odoma nkoma Israel nyankro ponwa oman ni ntia sempa dia da oman na nim no enye hey. Enso na edie wu ogana sei. Enso na ebe die wu ogana sei. Wo mani so ade hunu mu no. 2022 na ede yanim no. Eish. Enso be di nipa dem. Enso be to. Eish. Ba ya 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 ya. Kais. Kais. Onipa bi ansiesi no ho enso be di awu, enso be di someone eh. O my Ghana. Eh e bin si da. Ebin si da. O my God, a man home in a show. O my God, a man home in a show. O my God, a man home in a show. O my God, a man home in a show. Bazabra kazunda. O my God, a man home in a show. Hey. O my God, a tiasempa. Ghana, the already done a dinner dienye. And I'm a bitch, I'm a sign. Vote our regional minister. Hey, me patcho obinim na onto ne nsa mfre no mame. Obin to ne nsa mfre no mame. Sa framante mo. Vote ho angona ho. Hey. Bazia kaba. Aish. Ash, angona mantemu ho omupanyini no regional minister no hash mazakaba sawo wana montuo awo betu abono ho ban papa ontu anamon obetumi abehumi nso a ebedi aboa no nebewie ni ye gana sofo ntie ni ye. Asofu binuma oma pa omo ho achi efre urade nyankopon nwunu na se no eh urade be pam ho ntoma bretie ye da yanim ya 2022 emu ohye afie da yanim no emu nsem nye afie da yanim ne mu nsem nye afie da yanim ne mu nsem nye ye nche afini mu pepepe kwediam pontito doman koma urade obosoro bo asase tonso obo awia ebe sone na dwuma ye fo so nipa ntie ni ye eh ensem be si wo man Ghana no sensia mu ntwameti medini kofi Nkwantabisa ameda Nkwantabisa prayer ground so ano bazazazazaza mazunda daba nipa kuo ni nipa dombi hey ebe sore wo abaye otesu yiso nipa ntie ni ye de urade ade na di akere me no atiatia ebe sori atia aban a wote akonya so aban a wote akonya so yi atiatia hey nipa edom ebe tinte sukoko di akere aban a wote akonya so aban ne nyane ntutu ye ye ntem animu ya won fa ne ntutu ye nyina ngu akwam nipa ku ne dom bi ebe sori atene so ntes sukoko nipa bi ebe ye wo ye kire twentwre ntwe pa e de atia aban ye wo ti akonya so yi mazomba ka ba zibre kendara ba torobo ba zunda na baraba mazebre berebere ba torebe ka ba mazanda na baraba ba yanda na ba zubre kendara dore berebere ba zibre kendara baraba yanda na baraba torobo ba zunda na baraba ba zunda Diawurade aka no mabia kyerɛ mansan. Me si ansia. Me kofi Nkwantabisa yɛ ntwamiti. Me dini kofi Nkwantabisa so oyiri pɛbrɛ na otemen kan. Wɔhaw ne amane yɛ dani paso nyina twɛdia mpo tumi ɛso sene tumi bia. Di ɔso wo tumi sene twɛdia mpo no ɔma ne homne so. Di ɔso wo sunsum wo ho deme sene de ɔbɔ so robɔ asase ɔma ne homne so. Me si me din ɛne odi fo kofi Nkwantabisa. Di Awurade aka no. Ma kan kyerɛ ɔman no. Di ɛsɛ sɛ ɔman ne fa no. Di ɛsɛ sɛ ɔman ne tu ho anamɔ no. Die ne die piem no ontase ne die mfrim won tase ne die mfrim sɛde amane tie bia no twɛdia potumi san sɛbɛboa no sɛde amane ne tie bia no awurade nyankopɔ potumi san sɛ ɛbɛboa wo sɛde dadwene ne kɔdanda tie bia no twɛdia mpɔ ne tumi ɛnsan sɛbɛboa wo onipa mfa ne ho nto awurade so Onyankopɔ ti asefo no nipa de no ho to no so a ade nyina di boa no ne wie ne yie de awurade nyankopɔ aka no na waka onipa bia ntumi sesa no na onipa bia so ntumi nane awurade adwene oman Ghana de awurade aka na maka akyerɛ oman no ne yesese oman ne tu ho anamɔ no mprempren oman ne tu ho anamɔ abasa hare so ne ne die dem esese otase firi mu ontase ne die firi mu Na urade nyankopon ni monyam nyekese. Na urade nyankopon ni monyam nadi. Hash. Bazua kabo bazaba babazaba. Mandara bazundara kabazimbre kendara baraba yandara baraba lebrebrebe bazundara baraba. Kash. Jewo mresha begafo. A kuku dam. O wo dini wo gana. A hudu wo miensa. O maine nyine nimpaya maona. A fe 2022 mkwa yuye ye. Se December 27 fa meka say. Ni ashiri umu. Umu wo beye ya ya ya. Umu wo beye tantantay. Isa se di euradia kana meka chira mansa ino. Nipane domu ntie. Die sunsun neka nipa ne dom ntie die honhom neka na okunni ne bia owo mu a wagye dini me se wo ye tuntun wabie kasafidie ne kasamfonyini wo man Ghana wabie bia nwuma ahodo bebere wo ye bema mu akukudrufo kruwa na frato kruwa no efrato Ana mompanya basa harso awowo seso tu ho ana mompremprem oma ne honya ha na di anye no oma ne nyina nyi dapon na makomako nan ensu amutwa di ampon so ansere urade nyankopon free yam bone ne yamumu yo ho a afia ye bewuram ne mubae dina ma oman Ghana ta Ghana ni bia bebie na no no Ne yesu ni awre ho ne yawdie. Ya omre sebe gafu o kuku dam. Ahodu o miensa. Mframa boni bi. Fre chiri 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 chiri. Ebe prawo ne fri wiasi. Timba mo ne nina ho. Nipa ntu huwana mo. Nipa mpe ura din se mu pa impo. Mesidye ma biyachira mansa ino. Se ensia oman Ghana ye ntwamiti ni dini kofi Nkwantabisa wote uriki kra wre bre nwoma so di se konkron na ekasen du poke se bi asini trase eh aman nyene wo Ghana aish obrempon hu bi beka Obrempon bi hon beka. Adeshi ani akunini ni abrempon wa etie mi. Empe kwe di anpon se mu bain bo. Mi dini sofo penyini kofi Nkwantabisa. Mina mi dan Nkwantabisa prayer grounds anno. Mi si di euradi sun sun ni euradi bo fwa kame. Nama biya chire ganan se ensia. yanya hu bibia mpene pomasi bre ne se amamu a gana yentwa meti tumi ene wiase yedi yesunsun niema medeni sofo panyini kofi Nkwantabisa misi hachia gana fo misi hachia obibiara mema afinhia pa afepanko mesaye hu finhia so afesese na wuhumi na mensumi hu ne ade animonyama twedi ampon shalom peace baba.